abajatsiko lavansi mafuta amene mumbakhala kwakotokoo zakale chawichi ndi amati ndi amphulepo kuti wanthu apemphere kwambiri ndithu aliyense payekha chifukwa chiopsa chazidzera kuziko lapansi. Musadabwe mukuona zodabwisa kwanzani kwa inu, mukuona ena ake kayasowa, ena ake kamtofu kupita, ena ake kayakomoka, ena ake kayakupasia mgambi kamatenda osadziwika, ena ake angomalira mosamveka kuno. Musadabwe muli munthawi imene ndiwokuta Mungu anandiuza kuti ukawawuze mwana wina aliyense ilipo nthawi yamamfuna bambo wake. Mwana wina aliyense chovuta chikaza, chopya chikawera, choposa mwimbo wake amafuna bambo wake kuti amuongole kuchopya cho. Ndi amati ndi amphule kuti akuti wanthu timufuna basi bwino bwino ndotatandepino timfuna mwabwino bwino fa zopezeka zizichoka mmutu mulingo wakutipata kupyola mulingo wakupasinga ndi kupyola timufuna kuti Afrika akuti anthu aku Afrika apemphere tiwatanze zopemphera wamakuza chimene mwamfunsa kuti ndi chani sana nitambafulie akundikuza koma akuti ukapotokoze ayambe pano apena kupemphera za Afrika. China apemphere akuchuma chawo chimakwera anachoka ka ku number 4 kukafika ku number 1 Japani nikumpondereza chuma chawo chimaenda bwino akuti anekezere kutsika kwa chuma chawo apemphere ayembekezere kutsika kwa chuma chawo China chifuna kuchika njani ali pakati pathu Yehova chikolosambeka mwino chipale China chuma chake mene chikuyendera chiyembekeze mawa zinatero sunjira chasemene mungu amayankhula